ndị bụ na-asị ọ mpịl dalị ndị bụ nkwụmịsịọ na-asị tụtụrụ m rịlụ ụbara ịpọ mba vilaja mwese ịkwa mọtara ile mbụ mwadị mbọ ma mịa.
Though I may not know you like you like me too, I write you right away. Though I may not know you like me too, I'd write you right away. Take you to a better place. My God, my habits might have a hold on me. My Tuesday, Friday.